Naibu kamanda sasa kienda kumkabidhi gwaride paredi kamanda. Ilikuwa sauti yake naibu paredi kamanda bwana Abraham Kemboi, superintendent of police, head of state commission, akiweza kumkabidhi gwaride paredi kamanda bwana Vincent Otich, senior superintendent of police.